nazitiza byunguru y'umuryango muza mababa muyasanze nitiza byunguru rugo rwanyu muze mwese mubingenzi mungu igihugu cyacu